Kutuza okuti amaiwa akafa Sekuru mune utiye Kusanuza okuti baba wakafa Amuya mune utiye Kusanuza okuti amaiwa akafa
Thank you.